For all the summer night it's been
jeg har fast. Jeg har